busy, but you need ya. Omba kweni na enda. Tina kuibala weno. Mene bambiri wa machita. Awe, kuja kuwa zungu barani manga. Mula nuwe nsemi mchite nero. Oh, kuja mchifungo. Ungani zoyanga siye na usiye yae. Ui, baby, Does it wonder?